bani hai leore meeting ya handra ya monsieur Fahami bani 120 soja na waiti hale atwafi
yeah.